juzi nilipatana Slay Queen ambaye akaniambia atimi sio yuko class yake. Kufuatilia mambo yake nikapata tena anajipaka mafuta ya ng'ombe. Hiyo mafuta na Slay Queen mwenyewe na ndio ng'ombe.
Keep up.